new Kwa-Mhlaba traditional pillars.
Abantu asebekawutile ababoshwe emajele bahluleka babuya babuka ubunyanga babona ukuthi iscapegoat yonandlela abazophunyula ngayo enhluphekweni. Babuthatha umnyanga babukhomishalaza babenza indlela yokuphanda. Ngicela nje uma uza kumina ungezi naleyo mentality ngoba ngiyahlupheka ukuchazela labo bantu ngokuthi isigubu sinobungozi. Sidlani, isigubu sinobungozi sidlani siwumuntu yini ngoba uselwa lo. Ngicela ningezi nje naleyo nto ngoba leyo nto iqhamuka nala bantu abachaza into abangayazi. Umuntu athi ezophanda endaweni engayazi impilo yakhona. Thina sizalwa indoda yeyigubhu, ezalwa amadoda eyigubhu. Sizalwa indoda eyathwala.